Kente GH sunye yame ya shifuwa nina akwaba ediba Kente GH so. Ebu siya fuwa social media trend na mde e baba somo. Eye nina e fi aswa snega hain, e fi aswa snega achese, eba komedia waya adie. No, so be an uncan, so much as a quiet tree, a month 14, a month for a channel. A young abinum and shed and you need send be near, you didn't take any serious, dear. So sometimes, near some hour canoe. A young natcher said, would the quiet dream dream what you say, no quan swa and a busian for a walk canoe. Or talk any public brain once them on one found any power yet, so was so sour was so wuska, and found only a dear white jet and found a position now, a good towel, a Ghana hat. Wasem bana nim anase wasem besini trim anase woni wasem bia obeka na busiafo ene waso asi eye mpanifo omo pre eye npp amanyaku omo fragbera no waso asi omo student dindindindindin no wase eye ye nyina yewra alankash ya na anu ye obe health work bi ewokumase no wase de oyɛ no no ntenase na ye pe obi a oyɛ obetime di mampani obi owo akukoduro ye nkoyɛ se chese wo ma no wate ada no wasore wase akonya no enye ebusua akonya enye ebusua akonya na wakɔ no wasa abase e mefa afenso no ye po bi owa kokoduro ye obetime di wo man anim enye se edu di e din a no wapa ba bi atete emu ye da no waba da bi no owie ye nso no no wasa so si eye ye wra Bawumia so ono so watoto bi amane ne ye pa wono kwa da so wohu ceremony ana se ceremony ba ma wani enye din de chese wohu de opa akre no owie ye nso no de ba eye ye wra Kennedy e Japan so no wo se ye wra Kennedy e Japan wo yampa ɔmampani de ɛsɛ fata wo nanso ɔmampani a wɔno ɔya na wutimi di ma atam wutimi ne ma konsebi wutimi gyina internet so ɛka sɛ ɔba na hinfie wakora ɛbɔn de ɛsi dɛn sɛ wutimi ɛyɛ mampani ɛma ne ɛyɛ yie wusan so ne mobi ɛyɛ secret de bɛn wane sɛ ɔmampani te hɔnom na ɔyi amanfo secret ɔyi amanfo secret ɛpie wɔnum yɛ nipa bi a kyerɛ sɛ ɔmo nsɛm fata mpo sɛ nka mampani akonya no kɔmo nso ɛba ɛbɛ pɛrɛ busiafo ɔka no ɔka ne sɛ agras wɔ sere like untimi hu sɛ ɛne nibre sam ano ɔka ana sɛ ɛyɛ agro bi na odi wo de yɛ hwɛ video no yɛ hwɛ video na ɔbɛhu de ɛmɛ pa akyire yɛ hwɛ mra sesia
asɛmi dika ɛdika hina beka miaro miara ɛne obiaro miara adwuma na duyɛ hina beya Enti kwa ube diye chiri. Bema ni diyoko tiyebe siye. Nye bema no mfane ba gumu uwe jane. Emu ya di ni u jane ye. Usi ye di. Usopote se ni. Na me pacho. Internal eyi competition kwa na u jane ye. Na can you stand the heat from the NDC? Can you stand the opposition parties? We need a president who is confident, not a coward. Asemba anu uwe jane. Asembo man ba su boom this a Ukraine. O se sa won yema na akwetra ya masukuro. Na ni oni wo bi awie ye. E bi ye na asata mo bag. E na wo baaye. Honorable Alan Cash with all due respect. E ku opposition no. Ende abusua position. Na ye dia to watwe. Why na lie no? Na ye akoya ni ma ni ye de ko asin for su Donald Trump. Ken en ka wo die. Wo no current no. And presidency fatal. But when you mean me and you subay, you better than your president. Who would you be a secret? You better to have a man who have a treaty of Okuma. Ah, hey, Kabaya, who? President on an agra de Oko, who we are known near Fiasha Snigger, or Trekan Kine, or Trebon, or Bawuni, the president, who doesn't have a Trebon. You better to have a cabinet meeting or be a shower. Now they are crying. Hey, now one guy said, "Unsu, I said, 'I will call president.' And then I will call with still seeker. I'm delegates. So I don't care what if you're delegates. I'm making the woman to my own. Di omo ka okrom na me ka no omso wa no oya. Ope ma ntokwa. We kwa ba biji anu. Wo mo na ka. Ba akore de se. DMB. Only the court is share, but for some digitalization and a Ghana card. Yebo Bugano. Yebo Bugano to 1 year, the 6 year, Dani 1 year. Now, when Sashi Shamu Botum, now when they are brought for 7. Hey! 10 years, na I say. Boy, Mudia, Maka.
I will say for video no ane akwa kwahwe no I said the enimu emmu anum say ye wo freedom of speech obi atime chere na jono so said the na adwen e chere no e fa e ba ye politics nimu npp amenyako no e fa di obedi peninie no en na Afia Schwar senegal wa chere na adwen e ho no no do susu say enka ebi no ho no mo se fata ebi so nse mfata ebi anu ya ebi so ni akukoduro ebi so wa say o aso mo tete ho anoma o mu anoma san yi o mu ti asa ade na mu ya hyehyehye a na o mo dwane na ono de ye ono adwen nyina ne se ye po bi obetime ye o ma mpeni a obi o wa akukoduro ye du de ade a obetime agyina na du de ade nso a obetime agye nye obi a o ye coward ye du de ade a obetime adwane agya o man ho ama o man no aye basa abusiafo na ye toaso nso ane ye ko why not for our beautiful me can say star say the binu no na say celebrity because Ghana had the moment a we be nya fame no we be can celebrity so say na ye can fine ye ba be can ye Hajia Bintu mu asem kakra be din ho konkon sa kakra lady ye obi a che say e ba Ghana ha no ye can mo mo ho fe ye nyen ni say TikTok so na lady we dey ba out we rest ni shape ku ta na ne to ne dia ne dia nya dia yakwa kwa surgery bi o da bi ni de e natural we still see just soft na ya moton na esisi ho na che se bibia ho na kwa aso na imbalance se de na no bi be jina stage a na ahwe ne to ase banche a hihye agu bottom nu ada bi ni de e natural na video bi circulate hu se lady anasa Hajia Bintu wakɔ gym na be se o se gym na o hwe ne to atun se gay ni hu fe ye na eba ye na mo fo bebre e kan wasem ah se Ghana de ye wadi oye Ghana form ma bi hu ofe o hwe se gay ni ne stain city ne form a utimu se se ye ka Ghana fo e ma ye o mu hu ofe na Hajia Bintu o kan hu bi na se o te kɔda akakra a se ye hu ni videos the moment a santo amo be hete na se ono ye hwe da ntene nka Sata makali mo so ba mu no asa ama Hajia Bintu mu kofom ne wo di video bi aba yo timu se lady no anasa Hajia Bintu oda so jina na naso ne form ne nsesan ne tono eda so agusafo yen kwene kwohwe video na wo de kwohwa bo mu se de make na nya num dwa bi na make na mum se e ba ho fa ne ho ofe yen kwene kwohwe video ne mra video ne yakohwe no ai adwa jemfo amtie me so me yoba na emum se ye ka eto de a chese nya me class kwa no we ye eto natural eto ne ho ofan kasa hwe eto pa egugue ye chi a chese me ni ba bi ofiri me nya ne ma me to ahwe me ntimi mu se ye busue ni mu na chese wanya bi afiri o senso ye den yo chese go ne ho ofe ne ho ofe pa wa Hajia Bintu form nya ofe de na ndie me ni mu de bai se ye ka ma o mu ho ofa Hajia Bintu oka ho bu hwe ni shape ekuta na kraketwa ya wonyini nru animu bia no hwe ni shape ekuta no timu se nyame aseda to ne bo ase asiesie no wa che ni bibia bi na animu ofe ne skin efe o san so woto hwe to ekuta na enye eto keto enye nkwala eto ebusi afo ahanam di social media trend ebesi ne ebesa to fom biemu no memfa enka me o midi ni de e ya adwo agemfo amu no makrao